Sikhathi ke njengamanje ke imizuzu ishumike nane lishayile ihora lesishakalombili khona la emsazweni wakho iKhwezi FM. Sekubekelela kwingxenye yesibili nokwingxenye yokugcina uhlelo lukaSakha isizwe. Isigaba sesibili nokwisigaba sokugcina lesi sohlelo. Gama lami ngingusimthande ngwakamyeza isibongo. Kanti ke mlaleli sisho kamnandi sithi Sakha isizwe ke kungumsomluko uhlelo namhlanje lididwele uSipho wakwaChule. Mlaleli sijabula kakhulu ukuthi singene kule ngxenye yesibili la sizokhuluma khona ke nomphathi wezinhlelo khona la emsazweni wakho iKhwezi FM umnumzane uSaziso Dlamini uzobeke siphatheleke umbiko othile ke ovela khona lapha ehovisini lezinhlelo. Siyakubingelela wesibalukhona
Khwezi annual programming address Kema.
Ya.
Sanibona ngiyabingelela kakhulu simthande ngibingelele kumlaleli weKhwezi FM ekhaya ngiyajabula kakhulu ngibe isimenywa salolu hlelo lasebusuku bala namhlanje uhlelo lobundaba mlonyeni uhlelo Sakha isizwe.
Ya impela wazi lona impela cha siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje usiphathele uthe annual bani?
Khwezi annual programming address.
Oh mhlambe mase siyithatha izishanje ke sizo singathini kambe la?
Inkulumo yenhlelo zomsakazi iKhwezi FM enzeka kanye ngonyaka.
Shuthi isona yase Khwezi.
Yes.
Ya, ake sizwe kuyisona. Mhlambe sizoke nje siqale sikubonga. Item yakhe yokuqala le esiphuma kuyona he?
Yes, kodwa inkulumo yesibili umondlo wangibamba inkunzi ngena wathi angizokwenza inkulumo yes.
Isona yakhe yesibili. Okay.
Yes.
Ya, kushuthi so ubheka ihlandla lakho nje. Ilele siphuma kulone estela
ngani ngisamile ngivotela ukuthi ngiqhubeke
ngwaphela unyaka wezimali la ekweze izinhlelo uqala ngobani ngo September
ngithi
ushuthi njoba sesibheke ku September nje selizophela ihlandla leli siphuma kulona
yebo
ake silibhekele ihlandla siphuma kulona kuhambe kanjani uphatheke kanjani emsebenzini bekwenzakala.
Eh kuningi kakhulu into ebezenzeka kodwa ngale kwalokho ngifisa ukubonga kakhulu kube mnandi ukusebenza kube nekhathe eninselelo zaso kwanekhathe zimnandi kwasebenzisana kamnandi kakhulu kwazina basakazi beKhwezi FM nomlaleli weKhwezi FM ekhaya kube mnandi kakhulu nje kule unyaka wokuqala umsebenzi nomkhulu kangaka ukubhekelela le inhlelo zomsakazo ofana neKhwezi engingaseyona nje kade ngisho lapha ngithi khona nje ama community radio bese kwakhona i community radio thina siyoseyona i community radio la ngibhula kwembeso khona kubalekile ukuthi standard isinyuke isikhathi nesikhathi.
Nga siyabonga.
Kodwa nje ubukade umbuzo wakho ngiyawuthanda ukuthi kuningi into ezenzakalile engafisa ukuthi ngishare nomlaleli njengoba sake sanesikhathi la kade sigubha khona eminyaka o 20 kusuka 25 years kugujwa bekade kukhombisa ngempela ukuthi kuyasetshenza kuwa phambili kodwa kuningi nje izinto ezinhle esibonile zenzeka futhi enhlelweni zethu kulesikhathi ka 2021 no 2022.
Alright mhlambe manje sicaba indlela yaphambili sibheke kuyihlandla lesibili mangabe usazovotele kuthe uyabuya kule
Themba ngine Themba.
Alright usiphatheleni uzokhuluma nathi uthini namhlanje ngoba ke usubekile indaba ukuthi kufanele umsakazo ukhule kubonakala ukuthi cha umsakazo wangempela lo.
Yes nanamhlanje nake sithe asiphinde sibuye sobheka nje ukuthi iziphi izinto singafisa sibuke. Into engiyithandile kakhulu into ebezenzeka kulonyaka ukuthi sibe nethuba elihle lokuthi sibe ne ngxenye le isurvey inhlolovo la sizwa khona abantu ukuthi bathini ngenhlelo zethu. Sijabule kakhulu ukuthi iofisi livulelekile ngilifice livulelekile kuyaqhubeka lapha liqhubeka ekade ligcine khona ukuthi livulelekile umlaleli uyingxenye yakho konke okwenzeka lapha e-station. So ngalowo magama siyajabula kakhulu ukuthi umlaleli uthulalele ebekubona akangakuboni kahle abephumele obale ukuthi lokhu engathi ngalungiseka lokhu engathi ngalungiseka into efana naleyo.
Iziphi izinto eniyibhekayo ngaphambi kokuthi nizothula ke lezo inhlelo lezo enzoyiletha kulo nyaka?
Sesinendlela eningi ke manje ziyakhula indlela zokusebenza basibona ne-social media umsakazi iKhwezi FM uyakhula kusho ukuthi abantu siyabheka indlela kulandela kohlelo sibheka ngasendleleni ngasengxenyeni ye-social media indlela la kudedelwa khona iy'ncingo uyimbone abalaleli njengoba ngishini naye ibambe iqhaza elikhulu saba ne-survey esayenza futhi asibiza ukuthi i-listener satisfaction survey lapho besibheka khona umlaleli ukuthi uthini ngenhlelo zethu bekuyimbuzo nje emnandi into engayithanda ke simthande kwakukhona lokho ukuthi bazosaba abantu ngoba besayenza kumasibumbane kusho ukuthi uyabona bazosaba ukuthi bethi hayi abasakazi bethu bonke siyabathanda. No imbuzo imnandi like ukuthi ubani umsakazi omlalela kakhulu lophu uhlelo uma lalelanga ngabikho lutho nje okwenzakalayo ko loophi lohlelo ongafisa ukuphuthe yabo into efana lezo into eyibanga ukuthi umuntu adine ixoxe kuthanele ukutholeka imicabango yabantu ukuthi bathini ngalohlelo kodwa njengoba ngisho ukuthi okwinisikhathi khona le ubona khona iprogram yakhulu yakhulu yakhula kodwa nabasakazi banikeza ithuba lokuthi bebe nenselele enye ekwenzeni olunye uhlelo ngoba khona into meyikhulu igcina ifike esicongweni ingasekho into engenhla kwayo balekile ukuthi nalokho kuyaba nechaze kuthanele abasakazi sibuye sibanikeza ithuba lokuthi ke sibunikeze inselele enye nje kulena kasuke ijwayele ngaphambilini so kuba yizo zonke into efana nalezo kodwa nje awu nomlaleli uyingxenye enkulu yenguquko zethu ngoba uyena futhi ophinda khuluma
uthini kumbiko mhlawumbe ongawudlulisela bona abalaleli maqonda nazo ke izibalo lezabalo ngoba sike sabona lamasibukathi khona izibalo ezaphumalayithi imsakazi yahlukahlukene ithini into ke la ekhwezini
kwa izawu indaba mlonyeni kwa yona indaba esixoxe imphakathini ukuthi zaphuma ke izibalo
kwaxoxwa lokho nje yahekenga indaba yandi ukuthi
yandi indaba emphakathini ayikho into engijabulisile mina njengomuntu obhekelele iy'nhlelo zomsakazo emsakazweni iKhwezi ukubuka ukuthi isibalo sethu sabalalela abalalela usuku nosuku kusho ukuthi i-daily listening average ikhule kangakanani sibonile lapho ukuthi emsakazweni yalapha KwaZulu-Natal simsakazo sibili onabalalela abaningi ekulalelweni ngosuku ngalunye ngalunye mengakayibali listenership eleyo yonakho iradio iyonke kodwa lapho khombisa ukukhula kakhulu masibona ukuthi ngosuku njengoba usakaza nje kuthiwa abantu abalalela ekulaleleni ngaleyo sikhathi bengahamba befinyelele ku 51,000 okuyi average esazi bengaba ngaphezulu kwalokho
Musa wena ya manje luthini uhlalo izinhlelo ke lezi mhlambe esezongena kuzona ngoba mhlambe umunye ulindele ukuthi okay njengoba kuzoqala ke izinhlelo mhlambe ezintsha lezo siyesiqale ngo September ngokujwayelekile kusho ukuthi seku 2022 2023 lo kuhamba kanjani
ngiyajabula kakhulu ukuthi namhlanje sigcine ke
yayizivo siyami yadlengezela mangubuzana
uyibona singavu mama lapha ngikushona lokuthi kabe mina ngilaphi lapho ya sijabula kakhulu njengoba ngisho ukuthi ngiyabonga ekuthaneni nami ngibhekelele inhlelo kodwa angikwenzi ngokusebenza ngedwa oza kwethu nina basakazi beKhwezi ningxenye enkulu yalo msebenzi management ye Radio Khwezi ingxenye enkulu ekuthaneni ibone kumele be approve kusuke kwi draft ngisuke ngihlanganisile nami mase kugcineni sixoxa ngokuhlanganyela sonke ngibonga kakhulu kubamsana ekuthaneni namhlanje singafinyelela sizonikezela lezi ngoqoqo ka 2022 2023 ngingene
kuzona nge
ya umbiko engizowunikezela namhlanje ngifisa ukusho ukuthi uphase 1 yabo uthi into 2 ngempela uphase 1 kusho ukuthi inhlelo zaka religious inhlelo zakwezenkolo ayibalekile kakhulu kuleli kodwa likhona lolodo lithintekile ekusheshisa safinyelela ezivumelaleni nomsakazi walothintekayo kodwa kusho ukuthi ke ubaba umnumzana uKhumalo simazi ukuthi uyena ihead ya ka religious nayo bese yenza ngengxenye yesibili ka phase 2 wenguqu kodwa lezi engithula namhlanje simthande siyaqala nenyanga ezayo
Musawe
ngijabula kakhulu ukumemezela lokho njoba ngisho ukuthi isibheke lokho ke umnumzana uKhumalo yobe sebheka ngaka religious angazi sekumlalela eKhwezi FM ekhaya ukuthi ekseni ngo4 ekseni kuya ku5 uhlelo vuka izithathe bese lithola nensizwa lapha uNkululeko kaDuma simbonga kakhulu ngeqhaza lakhe elibambile uhlelo namhlanje ngiyajabula futhi ukwethulela ukuthi selizobanjwa uMzikayise wakandlovu njalo ngomsomluko kuya kulosihlanu kuzoba kuyena ozovusa umlaleli weKhwezi FM ekhakusiwa ngo4 kuya ku5
ya uvuka uzithathe ke lo
uvuka uyithathe loyo
4 to 5
4 to 5 mesa kuthi ekseni futhi uhlelo uvuka nathi breakfast show ingena ngo7 kuya ku10 nalo futhi siyazi ukuthi belabanjwe uNkululeko kaDuma namhlanje futhi ngikuphathele ipresent entsha yalo uhlelo okumangaliso wakaZuma
hayibo
Yeah. Yes. Sibonga kakhulu iqhaza lakhe futhi uNkululeko kalenzile kuhlelo vuka nathi breakfast show. Ngithemba ukuthi noMangaliso kaZuma futhi uzofika aqhubeke lapho kugcinwe khona umsebenzi omuhle kadwenzeka.
Nalake khona into engikhohlayo la. Uthe breakfast show yenzovani uMangaliso Zuma?
Yes.
Mana ngikhohlwa kubashala ihlombe.
Oh okay.
Ngibashala ihlombe. Yeah, okay, qhubekake.
Okay. Hayi, yase yamnandike leyo. Yesompho, ngithemba ukuthi ujabule uyezwa naye ukuthi ushayile isompho. Mase ngiyemini, emini siyalaza uhlelo belibanjwe uMangaliso kaZuma. Namhlanje ngiyajabula kakhulu ukuthi ngithulela umlaleli weKhwezi FM ekhaya ukuthi uhlelo lolo umnumzane uNkululeko kaDuma uyena sezenzo.
Kubuka phethi. Yeah.
Yes, sibonga kakhulu kumangalisa igalelo lakhe libe likhulu futhi kulohlelo imini yethu. Nginethemba elikhulu noNkululeko kaDuma uzoqhubeka ibhala adi khona iyephambili. Siyabonga kakhulu kubona. Ebusuku siyazi Okay. Ntambama, usufuna ukubuza ukuthi inteka yini? Ntambama uhlelo besilenzela uSimthanda kaMyeza. Ngiyajabula futhi ukusho ukuthi uSimthanda kaMyeza usekhona kulo hlelo ethi hamba nathi drive.
Akanyakazisekanga, ya?
Akakanyakazi kwamanje. Uzazokwenza lona lo hlelo nohlelo sakhe isizwe futhi.
Ya.
Mesa ukuthi ebusuku siyazi ukuthi besinomfowethu uDonald Mgungundlovu kaDlamini osesenkosini. Uhlelo walenza kahle walishapha kamnandi beka ukuthi mengekho ke ebanjelo phakamana kaMkhwanazi ngithanda ukubonga phakamana kaMkhwanazi inyanga ezo 8 elibambile lolu hlelo ulibambe ngesinono la qhubeka njengoba delenzeka ngaphambilini ngijabula kakhulu ukwethulela umsakazi walo phakamana kaMkhwanazi ngokusemthethweni
ndonga ya
mesa ukuthi ngolosine uhlelo masuye ngedolo besilazi ngena ngo 11:30 ekuyaku 12 emini enomixini lapha lolu hlelo lusekhona isikhathi salo ukuthi sisihlanganise endawonye kusho ukuthi sezotholakala ngebusuku omama sebebuya okukhuleka mase ke bayakwazi babelanizwe umama LV Phungulu wena ezonikeza ama details alo kodwa nje injalo indaba isekuthaneni uyena ozolibamba lolu hlelo kodwa ngo 11:30 ekseni alisezoba khona sezohlangana ndawonye ebusuku ngo 9:05 kuze kobumbani ihora leshumi kusho ukuthi bane awelgcwele omama ngithemba bayajabula kakhulu ukuthi bazothola ithubelanele kulo hlelo uhlelo masiwe ngedolo uzoqhotshwa uyo mama uLV wakaphungula simbonga kakhulu futhi ngegalelo lakhe kuluhlelo
usemshayelile ihlombe ngiyakuzwa
ihlombe
angithi uqalile uqalile ihlombe ngalithi
ya ezandle
enazonke mase siya kwimpela sonto sengithinte zonke ithinteka nge weekdays mase ngiya kwimpela sonto ngempela sonto uhlelo sicobile nangolwazi belethulwa umnumzana uSimthanda kaMyeza long hostile kuso lesisikhathi ngiyajabula kakhulu ukuthi ngazise futhi umlaleli weKhweza FM ekhaya ukuthi uhlelo lithola ipresenter entsha ubani loyo uxolana kaMadlala
hayibo kokuhlokohloko ya
siyambongela kakhulu insizwa le ngibona ithi futhi izolibamba kamnandi lo nohlelo mase sinyukela kungalo i weekend uhlelo iziko besilaze lithula blessings incuba ngijabula kakhulu kwethula umnumzane Menzi Ngcobo njengomsakazi walo lo hlelo iziyo ngokugcwele
kade bambile
kade bambile sesimnikeza ngokusemthethweni manje hayi elakho lo hlelo Menzi
oh njengomkhwana
yes
okay ya
mase ngifisa futhi ukushayela izandla ezinkulu maqondana nenguquko ngithemba ukuthi lezo enhlelweni zethu ezinye ke ngiyangishisa uyithola ku face 2 wethu maqondana nenhlelo zaka religious ngithanda ukushaya ihlombe likhulu ihlombe liya kuma producer enhlelo zethu ngoba khona abantu abasingabezwe emoyeni kwesinye isikhathi kanti basebenza lapha emfihlakalweni bahlanganisela basidiyelele inhlelo ngibonga kakhulu kuSipho kaChule odidiyela uhlelo sakhe isizwe ngiyibona igraph yalo ukuthi hayi inhle kakhulu aqhubeke
impela hayi obengithi khona usazokusho ngayo sasomshayela ke lolohlo njana lelo
bazozwa ke emantsileni kube yona indaba exoxa uthe ilingane ethiwa yenza imanga kwi production ngishayele kakhulu umangaliso wakazuma naye oproducer uhlelo vuka ukhanye breakfast show igraph ibheke phezulu ngiyajabula kakhulu njalo mengilalela uhlelo
awoza phela hlelo Yeah.
Usakhile kaNxumalo ngimshayela ihlombo senesikhathe side producer uhlelo lisiyavungazela kuze kube manje siyajabula kakhulu ngomsebenza kawenzayo.
Hayi. Ozazithi.
Upright wakamzimela ingosi ezobuciko. Hayi, uyibeke kwelinye level kuyimanje uNkosazana siyabonga kakhulu umzimela.
Yeah.
Iphelela lapho ke maqondana nenhlelo zemsakazi iKhweza FM ezitsha ngithemba ukuthi umlaleli uzozemukela kahle engikufisa ukuthi singasheshi sijaje iqala ngoba asibaphi ithuba labantu endaweni abangena kuzona yilapho kuzoma kuqhubeka isikhathi ubone ukuthi umsebenzi uyenziwa lapha emsakazini iKhweza silindele ama award amaningabe azophuma kuzo lezi inhlelo
hey hayi cha siyabonga kakhulu kushuthi ke okungathintekanga la akaguquli
akasahlangothini yes kodwa ngamemezela ukuthi ngokusemthethweni lenguquke ngishoyo njoba sathi umsakazi iKhweza FM ngomhla ka 2 September uzoba uguba iminyaka 27 kodwa ngomsomluko walelo suku okumhla ka 5 ziyaqala lezi nhlelo so vuke kuseni uzumzika isandlo futhi sathi kunjalo uzumangaliso futhi sathi kunjalo uzwe kamnandi ikhululeke ukuthi kusenjalo uzosimthanda ukuthi kusenjalo uzophakamani kube njalo nje ke kube yona ndaba exoxa ukuthi hayibe kwezini nezwa nthi inhlelo ishintshile
okay siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu ngiyathemba ngempela abalaleli bazokwazi babamsane nomsakazo ngoba ngiyazi kwesisikhathi ushintsho alubi lula omunye uzothi hawo mina kodwa bengithanda ukuthi kube nje ya kodwa kube lokho bese kushintshiweke sesothatha khona lokho nje osekwenziweke bese silalela nje kanjalo ke sijwayele kube mnandi
bajabula yandi indaba emphakathini nayandiswe ke indaba emphakathini ukuthi zinjena ngithemba ukuthi bazoyimukela kamnandi into engisho ngayo bonke abantu esibaphithu balubenzele izinhlelo ingoba sibethembile bazokwenza ngendlela
manje ngomhla ka njoba phela kade usho ukuthi maqala uSeptemba aqala inguquko lezo ngomhla ka 2 ikhwezi endlobe iqedile iminyaka u27 ilisakaza zime kanjani inhlelo zokubungaza njoba kuzobeqala nezinhlelo ezintsha nje ikhona into ekhona lapho noma kuhamba kanjani
kuzothi makuvalela isi programming endala kuzoba kumhla ka 2 kuSeptemba ngosuku le birthday ikhwezi FM jabula kakhulu kumemezela ngalolanga lizoba lihlakazele endaweni sihlalileke sabuka ukuthi iziphi indawo singayivakashela sabona ukhona indawo esaziwe zinabantu kodwa zingalitholi ithuba lokuthi bevakashele umsakazo kube imnandi nabo behlale bejabule kuxoxa ukuthi awulafika ikhwezi nathi endaweni yethu so ke eKranskop sizosakaza khona ngalolu suku mase kuthi futhi eDalton sizosakaza khona ngalolu suku inhlelo zethu kusuka nje ekseni kuze kube intambama koba kusakaza bukhoma kulezi ndawo sithemba zojabula kakhulu sizozomemezela kusoba nepromise emthethweni ezobisho ukuthi koba kuwenzeka kuphi nendawo kulezi ndawo ngiyibalile imbili kodwa siyajabula kakhulu babe naleli thuba lokuthi bahoste kamnandi umsakazi ikhwezi uzoguba kamnandi nawo sinenhlelo eningike zokubungaza izinyo bazolukubeziza kuqhubeka isikhathi koze kuphela inyanga okunye koba kwenzeka emoyeni nama competition kube imnandi abantu behlomulele ukukhombisa ukuthi kujatshule sibungaza ukuzalwa kumsakazi iKhwezi FM iminyaka u27 akuyona iminyaka emncane balekile sibonga ukuthi asikazi saphuma emoyeni siloku siqhubeka simove from strength to strength okushuthi akukho lesibona khona umsakazo ushona phansi kodwa kunalokho sibona kukhula komsakazo usuku nosuku lokho kuhle kakhulu sibonile ke simthande kanti usathinta indaba ethinta abalaleli sibonile ukuthi ku internet ukulalelwa kwethu ama hour okulalelwa komsakazo abebalelwa ku 5000 namhlanje sijabula kakhulu aseu 13,000 abantu abalalela bathi listening hours daily listening hours eyenzeka ku internet abantu abasilalela ku streaming sitholile ukuthi ngokwama statistics 62% walabantu bakhona lapha ekhaya South Africa u18% walabantu base United States of America mase uthi 6% walabantu se Germany namanyamazwe
inkululo lonto le ngaphela sekhathini ze 4IR manje
ayincane sidalo le ndaba iyajabulisa kakhulu ukukhula kwalesikhathi establisheke siye sengeze sicise siphindeke kabili sabantu abasilalela ku internet siyajabula kakhulu nani nalokhu kukhula kwe timeless spent listening isikhathi abantu abasichitha belalela umsakazo hayi kubona abenza ama screenshot ukukhombisa ukuba lokubehlela ku internet belalela umsakazo ikhathi engaphezulu kwe hour ama hour ngama hour ukukhombisa ukuthi ngempela bayithola into abayidinga kulomsakazo wethu iKhwezi FM siyayiqhenya kakhulu ngomlaleli weKhwezi FM ekhaya ngokuthi abe ingxenye yakho konke lokho esimemezela ngoba kwenzeka ngenxa yakhe ingakho sithempela simhloniphe sizoyibika bazoyibona izoba khona kwinkundla zokuxhumana zethu zomsakazo ngiqosha baba nethuba luba ke bangibone ngathi ngenza lesimemezelo kodwa nje ebusweni nginenjabulo enkulu ukubona ukuthi khule sizoba sikwenza lapha emsakazweni siyaphambili
lehlekisana ukuthi usubuka ikamera bajekisa injabulo yakho siyabonga kakhulu ke wemphathi siyakufisela nje inhlanhla futhi siyazi ukuthi umsebenzi loya awulula kakhulu zonke izinto ezibheke wena habanga neme habanjani beza kwena
abajabule kakhulu abajabule kancane bonke labantu
nababona ukuthi cha ngathi wenza iphutha labe kufanele wenze kanje uyabona bani befanele ukene kanje bese uthi kanje bonke beza kweni kodwa nje sithi uNkulunkulu engathi ngaba nawe kunikeza amandla ngoba siyathi lwamsebenzi awulula nezo kusebenza ngabantu abantu ababasakaza abantu ababalalela abantu ababaphathi bomsakaza abantu abayi amalunga ebhodi wonke umuntu uza la kwena mawukhona into engahambi kahle emoyeni ngakho nje sikufisela inhlanhla sithi ngathi ungaqhubeka nje ukukhule ube ngangeyintaba zondi nokhahla
ngokhahla
ayishaye isizulu
ushaye khona ngithemba ukuthi ke kubalalela abaningi ababelethe imbono yabo ngaphambilini bayezwa ngoba omunye mhlambe ngaletha manje isikhalo akasuke naso akusho ukuthi isikhalo osuku naso sokhathi sizophendulwa ngakusasa ngoba iradio le isebenza ngokuthi ihlelele kahle into zakhona kodwa ngiyazi ukuthi njengamanje bezwile ukuthi lapha nalapha into nabe beyithintile hawu siyayizwa liya sayithinta sake sayithinta kuningi kwama factors njengoba sibabalulile ngasekuqaleni agcine efinyelele inguqu kwenzethu simukele ngenhliziyo ezimhlophe siyamthanda kakhulu ngijabule kakhulu ngokuthi ngibe lapho hlelweni uhlelo sakhe sizwe
useyoba nobusuku obuhleke wemphathi
aye yandeka indaba emphakathini atawunta balindele umhla ka 2 September 2022 la kuzoqala khona inhlelo zomsakazi iKhwezi FM zika 2022-2023
kulungeleke sizosala sixoxe nje sibonisane siyikhuluma indaba
kube yona ndaba ezoxoxa emphakathini yandi indaba ba mlaleli gaqa cha ndibathe
siyabonga
yabonga
sasizo dlamile umphathi wehlelo emsakazweni iKhwezi FM okade sinikeza ke inhlelo ezintsha sha ziyaqala ngomhla ka 5
September 2022 Siku 90.5 no 107.7 FM stereo online sikukhwezi.org.za